Molweni, igama lam ke akhona Nqathule. Uthi umbuzo wethu, bhala kwakho u-5 umdibanise no-5 umdibanise no-5 umdibanise no-5 umdibanise no-5 njengosetyenziso lophindaphindo. Bhala ke olu sebenziso usebenzisa indlela ezahlukileyo ezintathu zophindaphindo. Masiqale ke ngoku jonga ukuthi apha koluphindaphindo simdibanisa kangaphi u-5. Sibone ke ukuthi sino-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enye indlela ke yokucinga ngayo kukuba uzibuze ukuba bangaphi o-5 abalapha. Ubone ukuthi ke ndizamdibanisa u-5 ngo-5 kayi-7. Ndimdibanisa kayi-7. Uzawuvele uthi ke ngoku ngu-7 umphindaphinde ngo-5, 7 times 5. Okanye uyenze njengo-5 umphindaphinde ngo-7 okanye u-5 ophindaphindwe ngo-7. Njengoba besesibonile ke phaa phezulu uba o-5 badityaniswe kayi-7. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku bazawuphindaphinda ngo-7. Apha ke ngoku sidibanisa u-5 ngo-5. Masidlule ke ngoku. Siyibhale ke ngoku ngokwe-maths. Sithi ngu-7 umphindaphinde ngo-5. Ungaphinde uyibhale ke njengo-7.5. Ichaphaza ke lithetha ukuthi ngu-0.5 ngokwesiNgesi. Iyafana ke ncakasana nokuthi siphindaphinda u-7. Ungavele uyitshintshe le ndlela ibhalwe ngayo. Ubhale umhlambi u-5 umphindaphinde ngo-7. Ungathi ke ngu-7 ophindaphindwe ka-5 okanye u-5 ophindaphindwe kayi-7. Zonke ke ziyalingana, ndifuna ukubonisa loo nto. Iyafana ke no-5.7. Okanye uphinde uyibhale ngokuthi ufake izibiyeli zakho, u-7 no-5 bafake kwizibiyeli. Iyafana ke loo nto nokuphindaphinda u-7 ngo-5. Sifake u-5 kwizibiyeli no-7 kwizibiyeli. Zonke ke ezindlela onokuphindaphinda ngayo. Uba ke ngoku sidibanisa u-5 ngo-5 abayi-7. Sithi u-5 umdibanise no-5 ngu-10, u-10 no-5 ngu-15, u-5 umdibanise no-15 ngu-20. Sifumane u-25 xa udibanise nomnye u-5, uphinde ufumane u-25, sifumane u-30 no-35 xa ubaphindaphinde kayi-7. Zonke ke zilingana no-35. Zonke zilingana no-35. Nokuthe u-7 umphindaphinde ngo-5 okanye u-5 umphindaphinde ngo-7. Le nto ke iyafana ncakasana and futhi ziyalingana ke. U-7 umphindaphinde kayi-5 ngu-35. Uzawufana ke nokuthi uthi u-7 umdibanise nomnye u-7, umdibanise nomnye u-7, udibanise u-7, udibanise u-7. Udibanise ke aba-7 kayi-5. Naxa udibanisa u-5 ke uzawenza kanjalo, umdibanise kayi-7. Ufumane u-35. Ayenzi mahluko noba uyibeke njani. Impendulo iyafana.